Five. Wewe, enda pale. Haya, sasa nyinyi keni hapo tutawachezesha kitu kingine. Haya,
bingo.
Two guys, one boy. Two guys, one boy.
Thank you.
sawa? Hiyo balune nyoko nayo. Unakimbia, unafika pale, unaweka chini, unaikalia, ipasuke, ukuji utapu.
Nisena kuchukua balune uweke hivi.
Chukua balune.
Yeah.